Rwanda baranezerejwe n'amavuriro agiye kubegera.
None ubu byatworoheye umuntu azageza kwivuza nyine byoroshye kuko atwegereye.
Twishimye rwose, twishimye twanezerewe kuko ivuriro ryatwegereye.
Abo n'abanyagihugu mu karere ka Bugesera habereye ibirori byo kwinjira amavuriro yubatswe ku ntererano ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu gihe igihugu cha Tanzania kiriko kitegurira umugambi munini wo gutahukana impunzi z'abarundi zi ku butaka bwacu, amashyirahamwe yo ahamagarira abanyeshuri kuja gutangura amashure mu mwaka w'inyigisho w'2019 ushiru w'2020. Mari imbere yuko dushika kuri aya makuru, reka tubanze dutega amatwi mugenzi wacu Aloyce Bigirimana tubwira amakuru yaduteguriye. Aloyce,
urakoze. Fidele Treyahera kuyavugwa ku gihugu cy'u Rwanda. Afrika y'Epfo yarasohoye ejo ku munsi wa mbere imitahe irondeza abanyarwanda babiri bagirizwa kuba baragandaguye mu 2013. Colonel Patrick Karegeya yahoze arongoye urwego rw'iperereza mu gihugu cy'u Rwanda. Uburanira umuryango wa nyakwigendera Karegeya, Maitre Jerry Nel, yavuze ko abo banyarwanda bazwi ku mazina ya Ismael Gafaranga na Alex Sugira begereye ubutegetsi bw'u Rwanda. Colonel Patrick Karegeya yahoze ari somambike wa Perezida Paul Kagame w'u Rwanda, yanizwe mu 2013 bamusanze mu ihoteli ikomeye mu gisagara cya Johannesburg. Yari yahunze u Rwanda mu 2007. Utungane n'igipolisi muri Afrika y'Epfo yemeza ko amwe mu makuru aheruka kongerwa muri dosiye ya Karegeya yerekana ko abagirizwa kugandagura Colonel Karegeya begereye ubutegetsi bw'u Rwanda. Maitre Jerry Nel aburanira umuryango w'umuhisi Karegeya yarashimye ingingo y'ubutungane bwa Afrika y'Epfo, avuga ko ari intsinzi ikomeye cyane. Muri Afrika kandi, Riek Machar arwanya leta ya Sudani umanuko yashitse ijuba ejo ku munsi wa mbere kandi yongera araganira na Perezida Salva Kiir, urugendo rutumbereye kurokora amasezerano y'amahoro. Machar yashitse ku murwa mukuru mu ndege ya Sudani yatanguriwe n'izindi ndege zibiri zarimwo intumwa bagendanye zishika kuri 60 hamwe n'abajejwe umutekano baje bava i Khartoum aho asanzwe yarahungiye. Uyu mubonano uje mu gihe ukwezi kwa 11 kwimirije, ariko kumvikanywe ko mu masezerano yo mu 2018 ko habwirizwa kuzoba habonetse leta ihurikiyemwo bose kuzoba uko kwezi rero kukaba kwegereje. Mu gihe kuri iriganekerezo rya 10 z'uku kwezi kw'icyenda ari wo munsi amakungu yahariye gukinga kwiyahura, ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS ritera kamo risaba ko hogira igikozwe kugira ako karanda kahagarikwe ku isi. OMS ishikiriza ko buri mwaka abantu bagereranywa 800,000 biyahura. OMS ishikiriza kandi ko uko buri amasegonde 40 aheze umuntu umwe ku isi yiyahura, abakiri bato ngo nibo babangamirwa kuruta abandi, kandi kiri mu bya mbere bihitana ubuzima bwabo bakiri bato. Raporo ya OMS ishikiriza ko ibiharuro binini bya biyahura 79% baba mu bihugu bifise amikoro make. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Perezida Donald Trump yashikirije ko leta yiwe iri mu biganiro vyo kuraba ingene boha aho muri Bahamas baheruka gusinzikazwa n'ibihuhusi bivanze n'imvura kuba barabaye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika igihe gitoyi. Trump yabibwiye amenshi makuru ari ku ngoro yiwe ya White House ejo ku munsi wa mbere, ariko avuga ko babwirizwa kwemerera abatazobangamira umutekano w'igihugu. Abasenateri batowe muri leta ya Florida nibo basabye perezida guha uburenganzira abo muri Bahamas. Ibyanakozwe kandi no muri kahise ku bo muri Haiti, El Salvador na Honduras. Abo nabo Trump akaba yaragerageje mu nyuma kubasubiza mu bihugu byabo. Ni mu gihe kandi muri Bahamas abatabara babandanya ibikorwa byo kurondera ibiziga canke abarokotse mu byasambuwe n'ico gihuhusi Dorian. Korea ya ruguru yararungitse ibisasu bibiri bitaramenyekana ubwoko bwavyo mu kirere cyo ku munsi wa kabiri kuri uyu wa kabiri murambarira inyuma y'amasaha ico gihugu kivuze ko gifise ishaka ryo gusubira mu biganiro byo guhagarika programme ya nucléaire na leta zunze ubumwe za Amerika. Ibyo bigendajuru vyarasiwe mu ntara ya Pyongyang iri mu manuko vyerekeza mu ibahari mu buseruko nkuko amakuru yavuye mu gisirikare c'igihugu kibanyi ca Korea y'Epfo yabishikirije. Nta yandi makuru arenze ayo yashoboye gushikirizwa yuko gusa no kugerageza ibisasu vya nucléaire ku nshuro ya 10 kuva mu ntango z'ukwezi kwa gatanu. Mu kurangiza Isiraeli yarashize ahabona ico yise ko ari kibanza gihingurirwamwo ibirwanisho vya nucléaire mu ntumbero yo gukangurira amakungu ngo agire ico akoze co guhagarika ivyo bikorwa vya Irani. Umushikiranganji wa mbere wa Israeli Benjamin Netanyahu ejo ku munsi wa mbere yarerekanye amasanamu ya satelite yerekana ico kibanza kiri mu ntara ya Abadehe hagati muri Irani. Netanyahu yashikirije ko ayo makuru yibwe n'abasumyi b'urusaku bayo ku murwa mukuru Teherani mu ntango z'umwaka w'2018 n'umunani.
Urakoze Aloyce ku makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Makuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Burundi, aho abarovyi babiri bo muri komine Busoni intara ya Kirundo bishwe, abandi batatu barakomereka batemagujwe imipanga n'abantu babateye bavuye muri komine Giteranyi mu ntara ya Muyinga mu ijoro ryo ku munsi w'Imana. Musitanteri w'iyo komine yemeza amakuru avuga ko umunani mu bakoze ico gitero baza barahagaritswe. Ninkuru y'Ijwi rya Amerika rifashijwe n'abanywanyi bayo mu Burundi, mushikirizwa na mugenzi wacu Desire Hatungimana.
Abo barovyi bo ku mutumba ku mana wa komine Busoni mu ntara ya Kirundo batewe n'abantu bitwaje ibigwanisho bitandukanye mu bucagucagu bw'uno wa mbere. Musitanteri wa komine Busoni yemeza ico gitero ku barovyi bariko bararoba.
Ku itariki 8 z'ukwezi kw'icenda mu ijoro harabaye igitero c'umugwi w'abicanyi uvuye muri komine Giteranyi Inzove. Baratera abarovyi bo muri komine ya Busoni bariko bararoba mu kiyaga Gweru mu mazi yaho bita ku Ruharata werekeza urabi guhanda mugo mu mazi y'i Burundi yo hakurya ya komine Busoni ku mutumba ku mana. Abo barovyi bari atakigwanisho na kimwe bafise, ariko uwo mugwi wo muri komine Giteranyi waje kubatera warufise ibipanga, warufise amacumu, warufise n'amabuye, biboneka yuko waruje kwica abantu.
Musitanteri wa komine Busoni Hatungimana Robert arazi abagize uwo mugwi wabo yita bicanyi, kandi ko atari rya mbere ukora ibitero ku kiyaga Gweru ku banyagihugu arongoye. Uretse abishwe mu gitero c'ijoro ry'Uwimana rishira uwa mbere, uwo mutegetsi avuga ko hari n'abakomeretse.
Rero uwo mugwi biravuga yuko ari umugwi w'umuntu yitwa Nyandwi Sadiki. Bwa mbere wamye wiyitirira ngo ni umugwi ngo tuzwa burovyi butemewe n'amategeko muri komine ya Busoni, ariko biragaragara yuko wari umugwi w'abicanyi biri gwavuga ku maradiyo ngo bariko barakora neza kandi bariko barica abanyabusoni. Si ibyo byonyine bamaze gukora, bamaze kwica abatari bake kandi bamaze no kwambura amafaranga n'ibintu bitari bikeya mu bantu bo muri komine ya Busoni. Ubwo bwicanyi rero bwabereye mu ruzi natwe twarabwumvise kandi n'ibintu byatubabaje. Hanyuma batwikiye abantu babiri, abahungu babiri batararenze imyaka 25 bari bagiye mu burovyi. Hanyuma abandi batatu barabatemaguye ibipanga mu mutwe, abandi baragunde bamumanyura umugongo. Ubu baciye bajanwa ku ivuriro rya ku Ngomo. Hanyuma ejo twarajabutseyo baciye baja bunguruzwa ku bitaro by'Imuyinga.
Mu ntwaro muri komine Busoni y'intara y'uburaruko bw'u Burundi baremeza ko abantu 8 bagize uwo mugwi wateye abarovyi baza bahagaritswe, bagashima kubona ubutungane bwaciye buhagurukira iyo dosiye. Musitanteri wa Busoni Hatungimana Rube agasaba ko bufatirwa ibihano bibereye. Hari ikindi asaba haba ku banyagihugu arongoye canke ku banyagihugu muri komine Giteranyi intara ya Muyinga.
Kubera tubona yuko abanyagihugu muri komine Busoni batewe n'abantu atari n'abarovyi, twebwe dutera kamo yuko abanyagihugu ba Giteranyi na Busoni bokundana. Hanyuma uwo muntu aba ariko arakora ubwicanyi akamwiyamiriza bakabona neza ko atari umuntu ashakira ineza abanyagihugu muri komine Busoni cyangwa abanyagihugu muri komine Giteranye. Tugasaba yuko n'abarovyi nabo nyene bogerageza kuza baratanga amakuru kubwicanye cyangwa ingorane zose babona ziba ziri mu ruzi, bakirinda yuko iyo migwi izo zirambura uyu hanyuma ngo baze barinomera, kuko uwo mugwi urongowe n'uwo Sadiki umaze kwambura abantu benshi cyane niyo mwoza mu byambu byose byo muri komine ya Busoni. Ikibabaje ni uko bambura abanyabusoni atamuntu wo muri komine Giteranye bambura, mugabo bagasigura ko ari abantu ngo bajejwe umutekano kandi umutekano ujejwe n'abasirikare b'abamarine.
Musitanteri wa komine Busoni yamenyesheje kuri uno wa mbere ko ibiziga by'abagabo babiri baguye muri ico gitero byari bikirondegwa kuri uno wa mbere mu mazi y'ikiyaga Gweru. Amakuru avi Busoni akemezwa mu ibanga n'abegereye intwaro avuga ko uwo mugwi wo muri komine Giteranye urongowe n'uwo Sadiki ugizwe n'imbonerakure za CNDD-FDD. Ayo makuru akavuga kandi ko abagize uwo mugwi basanzwe bari muri imwe muri ya makomite y'umutekano ahurikiyemwo bose. Ahandi havuga ubwicanyi ni muri komine Mpanda y'intara ya Bubanza. Ku mutumba wa Musenyi, umusore w'imyaka 17 yarishwe ku mugoroba wo kuri uyu w'Imana atemaguwe umupanga n'umusuma wo mu mirima mu gihe yaracungereye umurima w'ibigazi mu gacimbiri gako. Simoni Sinzumunsi arongoye umutumba Musenyi akavuga ko uwakoze iryo bara yafashwe akaba ari mu minwe y'inyamiramabi muri komine Mpanda.
Kuba twumva muri uyu mwanya z'inkuru z'ibibera ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi ijwi ry'Amerika ryifashisha abanywanyi baryo basanzwe mu kuzitegura, kuko leta ya Burundi yabujije abamenyeshamakuru bacu kurondera no kudushikiriza amakuru. Ni nayo mpamvu aya makuru asomwa n'umunyamakuru ari hanze y'igihugu cy'u Burundi. Namwe aho muherereye muze mudushikiriza amakuru y'ibibera aho muri, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugenda.
Banywanyi b'ijwi ry'Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero +255 411 2 1 6 6 9. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri +254 2 5 2 9 2 9 4. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri +351 9 9 9 5 8. Ijwi ry'Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi ry'Amerika ni radio yanyu.
Ubandanya kumviriza radio Ijwi ry'Amerika isamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Rwanda muri sektori ya Ruhuha mu karere ka Bugesera habereye ibirori byo kwinjira amavuriro yubatswe ku mfashanyo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyo mfashanyo yunganiye umugambi Leta y'u Rwanda yihaye uko gushika mu mwaka w'2024 serivisi zose zo mu Rwanda zizoba zifise ivuriro. Inkuru y'Idonido murashikizwa na mugenzi wacu Asumta Kaboyi.
Amavuriro munani yubatswe mu karere ka Bugesera aje gukemura ikibazo cy'abaturage bajyaga bakora urugendo rw'amasaha 2 kugeza kuri 3 bajya kwivuza. Mu murenge wa Ruhuha, ivuriro ryatashywe ryubatswe mu kagari ka Gikunda Mvura. Abaturage baho babwira Ijwi ry'Amerika ko bajyaga bakora urugendo rw'amasaha agera kuri 3 kugira ngo bagere kuri Centre de Santé ya Ruhuha.
Ubundi twakoreshaga urugendo rugera nk'umwisaha tugiye kwivuriro twivurizaga aho cya Ruhuha. None ubu byatworoheye, umuntu azageza kwivuza nyine byoroshye kuko twegereye.
Uzagikoresha iminota ingahe?
Ni nk'iminota 5 mvuye iwanjye.
Twishimye rwose, twishimye, twanezerewe kuko ivuriro ryatwegereye. Urabona kuva nk'ari akumunazi ujya kuruhuha ni kure, kandi ukagenda ni ukurinde rero gufata umunyonzi. Umuntu yaba yanarembye, ubu rero ubu ni uko nyine batugiriye neza bakaduha n'abanyonzi.
Ugasanga ugiye nko mu myenda uguzaguza, nguriza amafaranga yo gutega umunyonzi kugira ngo njye kwa muganga.
Umuyobozi w'akarere ka Bugesera Mutabazi Rishari avuga ko akarere ka Bugesera gafite utugari 72. Ni ukuvuga ko hakenewe amavuriro y'ibanze agera kuri 72, ariko kugeza ubu bakaba basigaranye utugari 7 tudafite amavuriro. Meya Mutabazi asobanura ko iri vuriro ry'ibanze rizafasha abaturage kugabanya ingendo bakoraga bajya gushakisha aho bivuriza.
Rero bakaba bishimira ko bagiye kubasha kubona aho babyarira, kubona uko baboneza urubyaro, kubasha kwipimisha inda no guhabwa inama. Ntabwo hari inyubako zonyine, ahubwo harimo n'ibikoresho kandi bigezweho ndetse n'amahugurwa y'abazakoresha iki gikorwa remezo. Turashimira kandi ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku ruhare isanzwe igira mu iterambere ry'igihugu cyacu by'umwihariko akarere kacu ka Bugesera, kuko uretse iki twatashye uyu munsi basanzwe banadufasha kubungabunga ibimenyetso bya Jenoside.
Akarere ka Bugesera hubatswe amavuriro y'icyitegererezo 8, amavuriro yubatswe ku nkunga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Rwanda. Igihugu cya Amerika cyatanze miliyoni zisaga 240 zubatse poste de santé 8. Uhagarariye Amerika mu Rwanda, Peter Vroman, mu ijambo yavuze mu rurimi rw'Ikinyarwanda, yabwiye abaturage bari benshi baje gutaha iryo vuriro ko haguma ubuzima, ko icyangombwa ari uko bajye bamenya uko ubuzima bwabo buhagaze.
Haguma ubuzima. Iyo ufite ubuzima bwiza, ushobora kugera ku kintu cyose ushaka mu buzima. Ungakabiri kugera kure siko gupfa. Ariko jya ku ivuriro rigibanze, ukimara kurwara, witegereza kubanza kuremba.
Leta y'u Rwanda ifite gahunda y'uko mu mwaka w'2024 buri kagari kose ko mu Rwanda kazaba gafite poste de santé. Leta ikifuza ko nta muturage uzongera gukora urugendo rurenze iminota 20 cyangwa 30 agiye kwa muganga. Minisitiri w'ubuzima Diane Gashumba wari mu gikorwa cyo gutaha iryo vuriro.
By'umwihariko kugira ivuriro ry'ibanze kuri buri kagari ni gahunda y'umukuru w'igihugu. Ni gahunda iri muri programu y'imyaka 7 y'umukuru w'igihugu ko tuzagera muri 2024 dufite ivuriro kuri buri kagari. Icyo bisaba rero gushyiramo imbaraga bikajya mu mihigo ya buri karere, kandi byarakozwe. Buri karere ubu gafite mu mihigo yako poste de santé irenze imwe, kuko izi poste de santé zifite akamaro kanini n'abaturage. Zituma badakora ingendo ndende, zituma bivuza kare batavunitse, zituma bataremba ngo barinde bajya mu bitaro, kandi tugakoresha mikoro make. Ubu tumaze kugera kuri 70% ya poste de santé dukeneye.
U Rwanda rurateganya kuba rwamaze kubaka poste de santé zisaga 1600, ni ukuvuga ko buri kagari kose ko mu Rwanda kazaba kayifite kugeza mu mwaka 2024. Ubu hakaba hamaze kubakwa izisaga 1200. Poste de santé zubatswe ku nkunga ya Amerika, zirimo serivisi yo kuboneza urubyaro, serivisi z'aho ababyeyi babyarira, aho bapimisha indwara nka sida, umwijima na malaria, kandi bagahita babona igisubizo. Bizo Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, mu murenge wa Ruhuha mu karere ka Bugesera mu ntara y'Iburasirazuba.
Tukiri mu Rwanda, Sentare yungururizwamo imanza muri icyo gihugu yararangije kumviriza ukwiregura kwa Colonel Tom Byabagamba, yahoze ayoboye abasirikare barinda Perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Mugenzi wacu Eric Bagiri Ubusa adufite ibindi kuri iyi nkuru.
Icyaha cyo guhisha nkana ibimenyetso byafasha kugenza icyaha ni icya gatatu Koloneli Byabagamba yakomerejeho kwiregura, kandi kihariye umwanya munini mu iburanisha rya none, gishingira ku mbunda ebyiri zo mu bwoko bwa masotera zari zitunzwe na General Frank Rusagara. Uregwa yazishyikirijwe na Sergeant Francois Kabayiza wari umushoferi wa General Rusagara. Ubushinjacyaha buvuga ko Koloneli Byabagamba yakiriye izo mbunda zimarana iminsi 5 atarazigaragaza agambiriye kuzihisha. Koloneli Byabagamba aravuga ko mu kumurega icyaha cyo guhisha imbunda zamura mu bwego rw'urwitwazo, kuko ngo yamaze iminsi 3 afunzwe ataramenyeshwa azira. Kenshi yashatse gutinda ku muco wo gutunga imbunda mu gisirikare cya RDF kubagihozemo bari mu zabukuru, ariko urukiko rukabimubuza kuko ngo bitajyanye n'urubanza yajuririye. Yagize ati "Igituma abanyarwanda baha agaciro amata n'inka nuko biri mu muco wabo." Yavuze ko Kabayiza yamushyiriye imbunda kuko nyirazo General Rusagara yari yafunzwe yanga ko zandagara. Avuga ko ku isonga Kabayiza yahisemo kumushyira imbunda kuko yarazi ko akiri mu kazi ka gisirikare, mu gihe iPad ya Rusagara ngo yayishyiriye mukuru wa General Rusagara w'umusivile. Yavuze ko kuri we bidatangaje ko umujenerali utakiri mu kazi yatunga imbunda. Yashimangiye ko azi n'abandi bajenerali batakiri mu kazi bazitunze kubera umuco wo gutunga imbunda muri RDF. Ati "Rusagara muzi nk'umuntu w'inyangamugayo, mu bintu akeneye ntiharimo cyo gutunga imbunda mu buryo butemewe n'amategeko. Umbwiye ko akeneye igitabo cyo gusoma, byo nabyumva." Yavuze ko icyamuteye kudahita atangaza izo mbunda harimo uburwayi bwanyi n'umubyara wari urembye agomba kumwitaho no gushakira abana impapuro z'inzira kugira ngo bajye mu mahanga. Yashidikanyije ku gaciro abashinjacyaha bamurega baha amasano ari hagati yabo na ba nyina bababyara, maze ashimangira ko atari butenyina ngo agiye gutanga imbunda atanazi ko zigize icyaha. Uregwa yavuze ko na Rusagara yaza kuba yarafatiwe gutunga imbunda binyuranije n'amategeko abamukuye iwe baba barazigendanye. Mu ijwi ryuje Ikiniga yasobanuye uko yitaga kuri nyina arembye, kandi ko muri icyo gihe yamufataga amajwi n'amashusho ku buryo ngo babishatse muri telefone ye yafatiriwe byagaragara. Yavuze ko nubwo ibyo byose byabaye byari mu minsi ya nyuma atabashije gushyingura nyina kubera ko yari afunzwe. Ni amagambo yakuruye amarangamutima kuri bamwe mu bavandimwe bari mu rukiko maze bakihanagura amarira mu maso. Yabwiye urukiko ko Koloneli Franco Rutagengwa wari ukuriye ubutasi bwa gisirikare yamuhamagaye kuri telefone telefone amubaza kumbunda za General Rusagara byabagamba musobanurira ko arwaje nyina ukuriye ubutasa mwizeza ko nta kibazo bari buzitora ikindi gihe agasaba urukiko kwibaza impamvu yabajijwe kuri icyo cyaha amazi iminsi atafunzwe kandi Colonel Franco atarakibajijwe agasubira inyuma ariko ati byo mbasaba kwibaza ngewe igisubizo cyabyo ndakizi umucamanza yashatse kumenya uburyo izo mbunda zamenyekanye ko zari kwa Colonel byabagamba byabaye ngombwa ko hiyambazwa General Frank Rusagara yavuze ko ari Kapiteni Ndakazi wo mu butasi DMA yubona major ariwe wabumujeje agira ati afande za mbunda zawe zirihe yavuze ko byari bizwi ko atundi zo mbunda kuko ngo aho yajyaga hose no mu biro by'umukuru w'igihugu zandikwaga mu bitabo byabo atwa abantu ibyo barimo nakagambane Colonel byabagamba ati gituma badashaka kwangiza umwanya wabo bashaka ibimenyetso nuko bazi neza icyemezo kigomba gufatwa Maître Valerie Gakunza umwunganira agasanga urukiko rwaramuhamije icyaha nta bimenyetso bifatika rushingiye aho hagasaba kuzakimuhanaguraho umushinjacyaha Kapiteni Faustin Nzakamwita yavuze ku ruhande baburana hari ibyo rwirengagiza ku bushake mu magambo ye ati imbunda sinkuri cyangwa ikindi gikoresha umuntu yafata gishyira mu ntoki za mugenzi we yavuze ko umuntu wese atafata imbunda aho ziringo zikikiriza umushuzirikare nka Colonel cyangwa General aranenga Colonel byabagamba ko akibona izo mbunda nta makenga yazigizeho akavuga ko yagombaga kubanza kwibaza niba koko General Rusagara nk'umuntu wasezerewe mu ngabo yemereye gutunga imbunda yavuze ko nakabayiza atari yemereye gufata kuri izo mbunda kuko atarakira umusirikare avuga ko ibirego atanga izo mbunda bitari bubicyaha Kapiteni Nzakamwita yavuze ko bitari ngombwa kujya kureba ko umubyeyi w'uregwa yararwaye kuko bumva atagombaga kubabeshya ariko agashimangira ko bitari bubere Colonel byabagamba impamvu yo kutamenyekanisha izo mbunda yagize ati uburyo imbunda itungwa burazwi buri mu mategeko y'igihugu ntiburi mu muco wa RDF yavuze ko nubwo uregwa avuga ko wari ukuriye ubutasi bwa gisirikare Colonel Rutagengwa yamwizeje ko nta kibazo yari bugire kuri izo mbunda bitari ukuri kuko ariwe wasabye byabagamba kwiripotinga kuri military police kandi kuri reportinga mu mvuga ya gisirikare baziranyeho ngo kwari kwijyana imabuso cyangwa mu buroko yavuze ko bagiye gufata General Rusagara batari bazi ko atunze izo mbunda yewe ngo na RDF ntiyari zizi uyu nawe urukiko rwambabajije ko izo mbunda zamenyekanye yasubije ko byanyuze mu nzira z'ubutasi bwa gisirikare bitari ngombwa gusobanura buri kimwe General Rusagara aho yabaga yicaye yagaragaza gukutanyurwa ku bisobanuro by'umushinjacyaha agacishamo akamwenyura zunguza umutwe umushinjacyaha agasaba kuzabigenzura kuko asanga impamvu banenga icyemezo cya mbere nta shingiro namba icyaha cyo gusuzugura ibendera ry'igihugu nacyo cyakuruye impaka ndende mu rukiko Colonel byabagamba n'ubwunganizi bavuga ko mu gitabo gishya cy'amategeko ahana ibyaha mu Rwanda cyo mu 2018 bikorwa bigize iki cyaha byakuwemo bityo ko adakwiye kugikurikiranwa w'ubushinjacyaha bwo bukavuga ko kuba bitakiri muri icyo gitabo byimuriwe mu itegeko ryihariye ryerekeye ibendera ry'igihugu umucamanza yagasabye kubiharira inteko ikazabisuzuma nyuma yo kwiregura mu bujurire k'uyu wahoza kuri itsinda ry'abasirikare barinda Perezida Paul Kagame atahiwe kwiregura muramu we General Frank Rusagara barahurira ku cyaha cyo guteza imvururu muri rubandi burashya rikomeje kuri uyu wa kabiri akabagira ubusanzwe rya Amerika i Kigali
banywanyi namwe bakunzi bijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yabifite ikibazo nakurikira ibigano byacu nkuko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22 radio ijwi rya Amerika radio yanyu
Radio Ijwi d'Amerika i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu gihe igihugu cya Tanzania kiriko kiritegurira umugambi munini wo gutahukana impunzi z'abarundi zahungiye mu ikambi za Nduta Mutenderi na Nyarugusu, amashirahamwe yo ahamagarira abanyeshuri kuruja gutangura amashuri mu mwaka w'inyigisho w'2019 ushira w'2020. Ibindi kuri inkuru twumviriza umumenyesha makuru wacu James Joven.
Amashirahamwe Save the Children, Caritas na Plan International aliyakorera mu gisata cy'inyigisho asohoye itangazo rihamagarira abanyeshuri kuja kwiyandikisha ku bwinshi kugira batangura amashuri mu nkambi za Nduta Mutenderi na Nyarugusu. Amashirahamwe avuga yuko amashuri ni kuri bose kandi umwe wese afise uburenganzira bwo kwiga atakuraba igitsina imyaka idini ubwoko ubumuga na karere muri rusangi bamwe mu bavyeyi bahaye ikiganiro cy'ijya Amerika bavuze yuko bafise amakenga kandi batera intege nke kujyana abana kujya gutangura amashuri kandi bumva yuko mwanya wari we wose bohungurwa giturumbuka
njye ndafise umwana nashaka gutanguza ku ishuri ariko ni nitunze ndafise ubwoba cyane ku bintu babigenda bivugwa hirya no hino kuko bavuga yuko twashobora guhunguka giturumbuka ku nguvu none rero ibyo bigashobora kuntera intege nke byo gutwara umwana ku ishure natwe ababyeyi dufise ubwoba ku ibyo bintu twese nta migambi usanga turiko turarangura isani yahagaze bivanye nuko kuntu bagenda bavuga yuko bashobora kuduhungura none rero turafise ubwoba cyane hanyuma n'abana nyine bako batwiheze bakabona yuko dufise ubwoba twebwe ababyeyi ukacusanga rero nabo nyene aho bari baguma bafise ubwoba bivanye nuko natwe baturavye babona yuko dufise ubwoba
nkuko tubibona turarindiye kubera batwemereye ko abanyeshuri biga turarindiye ikizovamwo ntavyo tuzi twe kuko nta ngingo dufise nta kuntu twobimenya turarindiye ico bazotubari impungenge ntitwozibura kuko abana ntibaca biga neza abazokwiga nyene bafiye amaso kubera atamahoro bazoba bafise mu mitima biyumvira ati umwanya n'umwanya baratwirukana
hari ubwoba bwinshi kubera ibyo bihuha bariko baravuga ababyeyi bamwe base kwandikisha n'abana no kuja kubandikisha no kwidadira nyine na kubandikisha gusa kuti nibamara kutwirukana nta kundi tuzokwemera ivyo nyine
ni kuvuga genda afise abana bane biga ariko kweri ibihuha n'ubwoba ni byose ngaha n'ukuri n'amagorwa none nk'ubu nk'aba bana bo barambaza bati none nk'ubu ko bariko baratwirukana bagomba badukubita inkoni naho uvuga ngo tuje ku mashure ubona bigenda gute ubona tugiye kubaho gute ko tugowe hirya no hino cyo nkora ndabaremesha ndavuga ati ntitwihangane mugabo nagiye ubwanje ndafise ubwoba bw'ibi bintu ngaha aye tubona kandi twumva n'ukuri ni hatari biragoye
abo bavyeyi bavuga yuko naho bahagaritswe umutima n'uwo mugambi wo guhungura impunzi ku nguvu ariko n'ibikoresho navyo ni kimwe mu bibazo bihangayishije abana babo
ndavuga iyo umwaka w'ishure utanguye turiko turaraba neza ibibazo kanini usanga nk'abana bakeneye ibikoresho cya mbere hanyuma ugasanga abana n'impunzi hasabwa ko baronka n'uniform nk'impuzu z'akazi zo kuja ku ishure rero usanga n'ibikoresho byabo nk'amakaye n'amakaramu bidashobora kuboneka na cyane cyane nk'umwaka tusanzwe tubona menga hari ibibazo bitandukanye cyangwa kintu twizera neza ko abana bacu bazokwiga bikagenda neza
nk'ubuto bw'ababyeyi hari igihe usanga bamwe batifise akabura nk'uduhuzu utuyebo n'amavuta yo kwisiga ugasanga umwana asa nabi bari bakwiye kubaha uduhuzu n'ibindi bintu bama batanga ku ishure bakabaha abana bose bareka kuryanisha abana twumva ngo kuri se ibyo babahaye kuri undugu ntibigeze babaha ugasanga abana bariko baratukana no mwibarabara
amashuri agiye gutangura twege nk'ababyeyi abana benshi usanga bafise nk'impuzu nkeyi kandi nta maniforme sinzi gituma batanabaha niforme kandi ari abanyeshuri nk'abandi kandi azi umwana impuzu agiye yambaye usanga yacafuye n'amasabuni bakayatwima ntibayatuhe nk'uko bikwiye
kandi bafise icyo basaba leta ya Tanzania na HCR
nini icyo dusaba leta ya Tanzania nk'uko batwakiriye turi impunzi barekwe kutworohereza abana bakiga batekanye bafise umutima ugumwe uri hamwe bakaraba uko nyine bobigenza kugira ngo abana ntibahebe kwiga ku ishuri ko nabo nyine bagiye ku ishuri bumva ibihuha byinshi ntibakurikirana n'ishure ntibakwiye kutworohereza abana bakaronka amahoro bakiga tubona ko mengana umujuraguriko bamwe titangura ishure abandi ni kwirukanwa twebwe twabuze icyo dufata n'icyo tureka none twokora iki hagati y'ibi
icyo twasaba hanini mu ncamake twagoma umutekano kwanza ukwiye tukamenya niyo turiko turaja tukamenya ko tuzoguma mu nkambi je tukamenya ko nyine ari kugenda kugira ngo abana bacu ntibwo barata umwanya ngo bagana ku mashuri baze bigire tuzoba tukugutya canke nemba ari kugumana hanyene twagomba kumenya neza ko twokwigumira ngaho kugira ngo tugume mu mahoro nkuko byari bisanzwe
twabasaba kweri bakagira ni bakaturulosa hanu nyine twoyicara abanyeshuri bakiga bakareka kwiga bashuye amaso natwe bavyeyi tugaturiya mu mitwe abana bagaturiya icyo kiri kuri abo badukurira bo dushikira imbere bakabidusabira hanu twoyicara tugatekereza
igikorwa cyo kwandikisha abanyeshuri batangura kizorangira tariki 20 z'ukwezi kw'icyenda ategekanywa yuko abanyeshuri barenga 10,000 bazotangura amashuri mu nkambi za Nduta Nyarugusu na Mutenderi icivugo cyandikwa cy'abanyeshuri nisubira ku ntebe y'ishuri kandi ugumeye kuva mu nkambi ya Nduta iri mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania James Jovini ku bw'igihugu cy'Amerika
njuti mwese mwakurikiranye amakuru n'ibiganiro twari tubafite kuri isaha aha